imiryango yagize amahirwe ikamwakira ikamuhindaro yahuye n'amahirwe akomeye kuko Yesu yarabagendeye. Mbega uyu munsi agomba kugenderwa na Yesu. Nimba rero ugomba kugira amahirwe mu buryo bw'igitangaza nuko wakira uwo Yesu umwami w'igitangaza, umwami abohora imbohe, akiza ibyaha, aharira ibyaha, agakiza indwara, agahumura impumyi. Mbega nawe uragomba kwa gukiza. Dusome hariya mu gitabo mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Luka 11, Luka murongo wa 27. Dusome akivuga ibyo umugore mu ishengero ashira hejuru aramubwira ati hahigwa inda yakubyaye n'amabere yakonkeje. Nawe aramwishura ati cane cane hahigwa abumva ijambo ry'Imana bakaribungabunga. Luka 2 mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Luka 2 umurongo wa 48. Bamubonye baratangara. Nyina aramubaza ati mwana wanje niki catumye utugirira utyo? Urabona twe naso aho twakurondereye tubabaye tugira ngo tumve ijambo ry'Imana. Umuryango uhiriwe mu buryo butangaje. Yesu ashimwe. Umuryango uhiriwe. Hano tubonye mu muryango warimwo umugabo, umugore n'umwana. Kandi abana ntibari benshi. Mwabonye abana ari bangahe? Mbega uwo mwana yari inde? Yari Yesu. Uwo mama wiwe nawe yari inde? Mariya. Yesu ashimwe. Hanyuma rero uyu muryango barabonye ko uhiriwe. Kubera iki? Kuko hari abari barabonye Yesu mu buryo bw'igitangaza. Kandi na Mariya yabona ibitangaza nawe nyene. Muri uwo muryango rero hari amahirwe. Ariko kandi muri uwo muryango ntibarabatunzi. Mbega umuntu ashobora guhigwa akagira amahirwe kandi atari umutunzi? Birashoboka. Yesu ashimwe. Hanyuma rero barahiriwe, wari umuryango uhiriwe kandi mu buryo bw'igitangaza. Umuryango uhiriwe. Ndakwifurije yuko umuryango wawe wowe umuryango uhiriwe. Yesu ashimwe. Umuryango uhiriwe. Muri uwo muryango bari bahiriwe kandi hari abandi babibonye. Kuko babonye Yesu bamubona mu buryo bw'igitangaza. Kuko tutabanje kuja kuhasoma, bamwe bamubonye mu buryo bw'itangaza kuko yavuga amajambo y'igikundiro avuye ku Mana. Yesu ashimwe. Kuko Yesu yavuga amajambo y'igikundiro. Luka 2:22 niyo ngo abantu baratangara gose bumvise amajambo ya Yesu bakaca batangara. Abandi nabo baratangara kuko bumvise inyigisho ziwe. Urakunda inyigisho? Nimba ugomba kuba umuhigwe, kuba umuntu ahiriwe, uzokunda inyigisho. Kandi aho uba muto, uba ukuze, uba umwigeme, uba umusore, uba umugabo, uba umugore, ukunda inyigisho za Yesu. Yesu ashimwe. Ndakwifurije ukunda inyigisho za Yesu. Kuko niba ukunda inyigisho za Yesu bizotuma uba umuhigwe. Hari abandi nabo bamubonye. Bamubonye mu buryo bw'igitangaza. Reka aho mbere tuce tuhasoma. Aho tuce tuhasoma Matayo 15. Matayo 15. bamubonye barabona ibitangaza nguko umuririmbyi aririmbye aravuga ati ndatangara rwose nshitse imbere y'umunazareti reka Matayo 15 dusome umurongo wa 30 n'uwa 31 havuga ngo abantu benshi baza kuri we bazanya abacumbagira nibimuga n'impumyi nibiragi nabandi benshi babashira imbere y'ibirenge byiwe agira gute arabakiza bituma ishengero litangara ribonye ibiragi bivuga nibimuga bikomera n'abacumbagira bagenda neza n'impumyi zibona bahimbaza Imana y'Abisirayeli Yesu ashimwe aha barabonye ibitangaza babonye ibiragi biriko biravuga Yesu ashimwe babona abacumbagira bariko bagenda neza babona impumyi ziriko zirahumuka babona abantu bariko barakira Bibiliya yavuze ngo benshi baciye gute baratangara kuko yakijije abandi baratangaye igihe yazibiza umuyaga n'amazi bikamwumvira abantu ngo baratangaye nimba rero ugomba kugira amahirwe mu buryo bw'igitangaza nuko wakira uwo Yesu umwami w'igitangaza umwami abohora imbohe abo kiza ibyaha aharira ibyaha agakiza indwara agahumura impumyi mbega nawe uragomba kwa gukiza iyo rera shitse mu muryango ibitangaza birakoreka iyo shitse mu muryango mubana ibitangaza birakoreka mubagore ibitangaza birakoreka mubagabo ibitangaza birakoreka Yesu ashimwe rero ni mu buryo bw'ibitangaza imiryango yagize amahirwe ikamwakira ikamuhindaro iyo yahuye n'amahirwe akomeye kuko Yesu yarabagendeye mbega uyu munsi uragomba kugendwa na Yesu abagomba kugendwa na Yesu manika ibiganza turabe Yesu ashimwe are bari mu kibanda Yesu ashimwe abari hariya mu mahema Yesu ashimwe ugendegwe na Yesu kuri uyu mugoroba imiryango rero iragendegwa na Yesu muri iyo miryango twovuga mu njama k'imiryango ine kuko iri mu buryo bune nyene ubwa mbere muri Matayo 8 yaragendeye umuryango wa Simoni Petero agendeye umuryango wa Simoni ico gihe asanga inabukwe aragwaye afise umurumbo w'inyongo Yesu acamurambika ku ibiganza aramukiza mbere ngo acabyuka abari batangura kurondera ingene amuzimana ashitsi wawe n'indwara zirakira Yesu ashimwe ashitsi wawe n'umururumbo w'inyongo urahunga ashitsi wawe indwara zirakira ibibazo birakemugwa ureke Yesu ashike mu nzu yawe bashinga nawe tureke Yesu ashike mu ngo zacu niyashika mu ngo zacu mu bana bacu mu bagore bacu ingo zacu zizoba mu mahirwe atangaje Yesu ashimwe abakenyezi aba mama reka Yesu ashike mu rugo kugira ngo iyo mahirwe aboneke amahoro aboneke turabona uyundi nawe yagendeye umuryango nawo nta muvyeyi yarabari bagifise yari Lazaro na Maria na Marita arabagendera ahashitse murabizi ibyabaye kuko Lazaro yari yahwereye Yesu amaze kuhashika bagira ibiganiro bikomeye hariya muri Yohana 11 uzohasoma bagira ibiganiro bikomeye cyane baraganira bavuga ingene yazotsuka ku munsi w'imperuka ariko aravuga ati niyo wizera urabona igitangaza haleluya wizeye urabona igitangaza icyo gihe rero Lazaro yarazutse yabaye umuryango wagendewe na Yesu ugira amahirwe n'uwapfuye arazuka Yesu ashimwe na wa wundi yapfa mu buryo bw'imbwemo umusengera azuke uvuga uti mana zura wa mwana wanjye yapfa mu buryo bw'imbwemo kuko areha abana hari habigeme hari imisore myinshi igende yarapfuye kuko birivuga ngo uwihaye ukwifuza kumubiri canke kubusore ngo abapfuye hagaze ni kiziga none rero usenga imana kugira ngo imana ibohore na wa mwana wawe ibohore umugore wawe ibohore umugabo wawe ababohotse Yesu ashimwe amena umuryango ugira gatatu urumva aho yagambere mwumvise agendeye Simoni akize inabukwe ubugira kabiri yagendeye nde umuryango wa Lazaro na Marita na Maria azura Lazaro ugira gatatu yagendeye umutunzi yitwa Zakayo ashitse muri ugo rugo Zakayo atangura kwihana Yesu ashitse mu rugo rwawe agakiza karinjira wemere ukakire nabo waje wenyene urumusore upfe kwizera Yesu Kristo mwemere kandi niyo wizera agakiza karinjira ukire mwe nabawe mukire nabanyu bake n'abavyeyi nabo muvukana Yesu abwirire neza uyundi muryango yagendeye ugira kane umuryango wa Coronelio igihe yatuma mpemu yera kugira ngo agende avugane na Petero yongera bamutumeko aze kwa Coronelio uwo nawe yari umugwi w'abantu babakuru umusirikare umwofisiye hanyuma rero yamakunda gusenga apfukama ubudasiba n'umuryango wiwe ariko hari ikintu yarabuze mpemu yera Imana irabona iti muri uyu muryango wa Coronelio uyu muofisiye kandi ari umunyamahanga ansenguku akora ibikoguku ngira ndamugendere ngira ndamuhemhemu yera Yesu ashimwe nawe ndakwifurije kuronka mwemu yera aho Yesu ashitse abantu barakira abanyavyaha baraharigwa abapfuye barazugwa kandi mwemu yera yaratanzwe nkuko nabaririmbyi baririmbye umuryango rero kugira ngo uhiriwe ubumeze gute no wakiriye Yesu wakiriye Yesu ureka Yesu akaba muri wewe ukamurondera kwera kandi ijambo rya Kristo rikaba muri wewe rigwiriye ugakunda ijambo ry'Imana ikigira gatatu imibereho y'umuryango uhariwe ige nubaho aho nawe rero na wewe uja uri muri ayo mahigwe na wewe wakijijwe hari iki ijambo ry'Imana nawe rikubarira lirakuru abarira uyu munsi lirakubarira ngo urabe imibereho y'umuryango wawe kuko umuryango wawe urahiriwe erega murahiriwe bene data Yesu ashimwe reka rero turabe iyo mibereho hariya Yesu haryo jambo yishe mwarumvise igihe bavuga bati arahiriwe ibere rya konkeje hanyuma rero Yesu nawe ati cane cane nawe namwishura ati cane cane hahigwa bumva ijambo ry'Imana bakaryumvira bakarigamburukira Yesu ashimwe kugamburukira ijambo ry'Imana niba utari gamburukira nawo uyu munsi uryumvire hanyuma rero iyo mibereho ikwiye kuba gute murabe hariya mu Korosayi mucete Paulo yandikiye abakorosayi mucete Paulo yandikiye ishengero ry'abakorosayi ry'abikorosayi mu gice cya gatatu mu gice cya gatatu umurongo wa 16 havuga ngo ijambo rya Kristo libe muri mwebwe rigwiriye riri mu bwenge bwose mwigishanye muhanurane muririmba zaburi n'indirimbo n'amatazirano y'ivyamwemo muririmbira Imana mu mitima yanyu mubiheshwa n'ubuntu bwayo kandi ibyo muzokora byose mu majambo no mu bikogwa muhere mu bikora byose mu izina ryande ry'umwami Yesu mushima nde Imana data wa twese 18 bagore mugamburukire abagabo banyu nk'uko bibereye abari mu mwami wacu bagabo mukunde abagore banyu ntimubabere umururazi bana mwumvira abavyeyi banyu muri byose kuko ari byo bishimwa mu mwami wacu. Base ntimukiratse abana banyu ngo ntibaranduke imitima. Bagurano canke bakozi, mwumvire bashobuja bo ku mubiri muri byose, atari iyo babahagarikiye gusa nk'abanezereza abantu, ariko mubakorere mutagira ubupfunya mu mitima yanyu, mwubahe shobuja mukuru. Ibyo mukora byose mubikore bivuye hehe? Mu mutima. Yesu ashimwe. Turabona rero iyi mibereho y'umuryango uhiriwe. Mu muryango uhiriwe nuko abamwo ijambo rya Kristo. Mu rugo rwawe, mu ngo zacu, habemwo ijambo ry'Imana, habemwo ijambo rya Kristo riherekejwe, nuvuga ngo rirasomwa, ririgwa ubudasiba, riherekejwe n'amasengesho. Mbega abashinga ntahe, hari icyo twosaba Imana aho twokongera ko gatoya aho hantu, canke turi ku rugezo rwiza? Turi ku rugezo rwiza? Aha, ntibishuye. Aba mama, turi ku rugezo rwiza? Hari icyo twosaba Imana yo twongera? Yesu ashimwe. Abifuza ku Imana isubira ikabongera, ijambo ry'Imana rikavugwa mu ngo zacu, ijambo ry'Imana rikavugwa mu bana bacu, ijambo ry'Imana rikavugwa. Hanyuma rero kandi icyo gihe ngo n'indirimbo. Iyo rero bimeze uko, hari ikintu gihinduka, ibyiyumviro birahinduka. Iyo ijambo ry'Imana rifise imizi muri twebwe, ibyiyumviro birahinduka, amajambo tuvuga arahinduka, muri saro amajambo acahinduka, mu ngendo zacu amajambo acahinduka, ibikorwa vyacu. Imana itubabarire. Hari aho usanga umuntu akora nabi mu bikorwa, ibyo byose ibintu mu ntumbero, intumbero yose ikiganzwa na Kristo, tuganzwe na Kristo. Uwundi muremvyo agira ngo sinjiganza, ni Yesu angaba, mpiriwe yuko mba muriwe. Yesu ashimwe. Ngo zacu uwoharura ijambo ry'Imana, nawe uje gusubira uharure aho mushikiri muhira, hari igikorwa tubaha. Mugende nawe mugikore, mugende muje kuganira n'abana banyu, muganire umwanya w'ijambo, umwanya wa telefone, umwanya muce muraba rero. Mugabe mugarukire kuri telefone gusa. Hariho benshi ubu abana ubu ababyeyi babo ni telefone. Hari abagore abagabo babo ni telefone. Hariho abagabo abagore babo ni telefone, kuko niyo iba ifitiye umwanya munini. Ibihe biriko birahinduka rero. Imana idufashe. Ugasanga rero ikikoreshwa nabi ijambo rero, ibyo dukora. Hariho rero ibibazo wokwama wibaza, mbega ibindi ko ndakora? Birahimbara Imana mu ngo zacu, uburyo dukora mbega birahimbara Imana. Muraje kwivugana niyo mwashika imuhira, mubiganire. Hanyuma rero muce musaba Imana ikindi mushobora gukora muri uyu mwaka w'2021 tugiye kwinjiramo. Urabe ingene wokora ukora ibihimbara Imana. Mbega ibi nkora ndabikora mu izina rya Kristo Yesu. Navyo nyene nimba ari na message wanditse, mbega ndabikoze mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, mu izina rya Yesu ndarungisa iyi message. Yesu atubabarire. Ugasubira ukibaza, mbega ibi nkora abaje kubona ibi bikorwa bazohimbaza Imana? Ibi ndiko ndakora, ibi mvuga, uburyo nkora, uwo vyumva yohimbaza Imana? Imana idufashe. Icanyuma, imyifato yotuma umuryango uguma amahirwe, kuko urashobora gusanga wakorotse, byari bimeze neza, umugwanizi akacyongera akagendera, akagendera abana, cyangwa akagendera umugore, cyangwa akagendera umugabo, cyangwa akagendera umusore, cyangwa umukobwa, umwigeme. Ugasanga rero urugo rurahungabanye. Imana itubabarire. Ntihagire urugo rw'umuntu ari hano ruhungabana, ntihagire ubuzima bw'umusore buri hano buhungabana buva ku Mana. Utari mu Mana nawe uyu munsi yinjire. Hariya mu Banyefeso mucete parani kebanyefeso abriho turangiriza abanyefeso mu gice cha kane turagenda turasoma mirongo imwe mukurikire neza abanyefeso gice cha kane 25 havuga ngo maze mwiyambuye ibinyoma umuntu wese avuga n'ivyukuri na mugenzi we kuko turi ingo za bagenzi bacu nihagira ikinyoma kiba mu rugo rwawe abigeme nihagira ikinyoma uzobarira mama wawe uzomubwiza ukuri nawe muvyeyi uzomukuri umwana wawe umukobwa wawe musoro uri hano nihagira icyo uzohisha ngo uhishe ukuri papa wawe canke mama wawe imana igufashe hakwiye ukuri kugira ngo we mu mahigwe umeregwe neza kandi ngo ni mwaraka nibakoresha icaha aho ngira ngo umwe wese ari umuvyeyi ari umwana arabyumva kandi ni mwese satani icicaro uwiba ntakongere kwiba ariko apfuma cumukura akoresha amaboko yiwe 31 umurura 30 kandi ndimubabaze mwemu yera w'Imana yabashiriwe ko kubikimenyetso gusha ku munsi wo gucungurwa umurazi wose no kujingitwa n'uburake no gutongana no gutukana bibavemwo mugiranire neza muganire imbabazi muharirane hariya ku murongo wa 15 ku gice cha 5 hava ngo nuko mwirinde cyane uburyo mugende mwegwe na nkimbura bwenge ariko mugende nk'abanyamugenge mugura uburyo mubugwiza kuko iminsi ari mibi ndi mubi bipfu ariko mutabura iby'Imana iby'umwami wacu agomba ibyo ari byo kandi ntimukaboregwe vino iri mu buhumbu ariko mwuzure mwe muyera Imana ishimwe none wewe mu mutima wawe canke muri bya bikogwa byawe ubwa urumva kw'ivyo uhora ukora ibyo uvuga bishimisha Imana byohesha Imana icubahiro ubikora mu izina rya Kristo urumva yuko muri wa uri utindi mugwi w'abahigwe kuko ibyo nkora nkora mu izina ry'Imana kandi ijambo ry'Imana riba muri jewe rigwiriye ndarisoma ndaryenda ndarisubiramwo ndarihekenyera ngaca kuri ico rimbwiye nkihana none rero ndabwira ina uze bagusengere ndahera kuri uyu uyu muntu yoba yarasubiye inyuma turamuhaye kazaze uwasubiye inyuma umuntu yumva yasubiye inyuma abanzaze abategura abagomba kwezwa turaho umwanya wanyu turaje gutanga umwanya ariko wasubiye inyuma naho yoba umwe uyu mwe aramaze kuri iki gikorane turabona mwere data umwe ugira ubuntu kandi mwijuru hacabaho impundu ugira kabiri umuntu wa mbere ari ryambere atari bwihane nawe nyene turamuhakaze acaza pfukame ngaha nawe we ugomba kuba mu muryango w'abantu bahiriwe abantu b'Imana abantu bagendewe na Yesu abantu batataye Yesu kaze nawe we nawe nyene turahamagara uyo muntu ari ryambere agira ati jewe sinari bwakizwe ngomba gukizwa uyu munsi kandi ridukora ku idini ryawe oya idini rya ntege dukora ko ariko turakubarira ngo umutima wawe uwuhimana umutima wawe uwe Yesu muri uyu mwanya wemere gukizwa kaze turashishikara duhamagara kandi muri uyu mwanya tugende bukebuke ari nuwo bari nyuma agira ati jewe ngomba kugira indi ntambuko ya nyuma iyindi ntambuko ngomba ndarangije ibyaha ndabihebye sinova mu nyakabiga hajya mu rusengero ngo subirane inyuma ibyaha ariko bisigare ugende uri umwana w'Imana ugira gatatu turahamagara rero abariko barababaza turahamagara bakeneye kwezwa gusubira kwezwa umuryango wawe wezwe kuko ari imyifato umuntu ashobora kubamwo ugasanga biratuma mu muryango wiwe atamahoro abaho atamahigwa abaho atamunezera uriyo kubera imyifato kandi yarakijijwe murabizi haraho usanga abana babigishwa ba Yesu haraho Yesu abatumye baca bagira ubwinshi batangura kuvuga amajambo none rero umuntu agira ati jewe nanje ngomba kwezwa nawe uri umuntu w'Imana urakeneye kwezwa turaguhaye kazi wongere wezwe mwe muyera yongera be muri wewe turakeneye tugomba kukwekwa wezwa na twatundi tumwe tutunyonya tumwe duwitwa duto duto tugomba ugire ngo uyu munsi na ngomba guhinduka ari aka kandi sindagaheba ndacari na kandi kishavu kari muri jewe ndacari ni shari riri muri jewe singomba kuwunda heza gigwa nawe wumva ishari uwundi nawe yogira ati jewe sinumvira umugabo eregara ukizwa ari ugasanga kumvira ntibiri muri wewe ahani naho ugasanga uri umugabo yakijijwe mugabo ndukunda umugore wawe eregaho ibe byose nukwezwa birakeneye ko wezwa uyu munsi turaguhaye kaze na wewe muri ibi bihe hari amateuri menshi hari inyigisho nyinshi ariko nagira ndakubarire umwe wese afise ikibanza gwiwe umwana arafise ikibanza bibiri imuha umugabo arafise ikibanza bibiri imuha umugore arafise ikibanza bibiri imuha kandi abo bose umwe wese agumye mu kibanza ciwe urugo rugira amahoro ariko umwe agomba kugira ngo aganze ariko atabihawe urugo rugira ibibazo tuhe kaze Pastor Deo ashika no kugira ngo abasengere kaze Pastor Deo abasengere
turagushimiye mwami imana nzima turagushimiye urukundo rwawe ko ari gitangaza wa mugomba ku muntu aba umuntu ahiriwe wa mugomba ko ingozi bingozi hiriwe umuntu wese akaronka amahoro umuntu wese akakwakira mu mutima umuntu wese akitondera ijambo ryawe akarizigama akaryumvira kuko mwami rimushikana kumenya ukuri rimuhindura akaba umuntu w'imana akaba umuntu afise amahoro none mwami uraberetse inzira y'amahoro inzira y'umugisha mu rugo inzira y'amahigwe yose inzira y'ukururanigwa niyo kwihana umuntu akiyambura bya byaha byamutsinda mana akaba mushasha mu mutima urakoze kuri abo bose bafashe ingingo ikomeye abari barasubiye inyuma kuri uyu mugoroba mana yo mwijuru bahisemo neza batanguye urugendo kuri uyu mugoroba mana yo mwijuru bahinduwe babona ubuntu bw'imana bushitse babona ubushobozi bw'imana bukora mu ngo zabo bukora mu mitima yabo mana ubahindure hanyuma bya bitangaza bayibone bibaherekeje kandi igitangaza cya mbere yerekeza ijambo ry'imana ni ukwihana ni ukuvuka ubwa kabiri ni ukugarura ibyizigiro byo kuzokubona umuntu akakwakira mu mutima umuntu akabana nawe akagendana nawe akakwemerera ukamuganza mu mutima wiwe mu rugo rwiwe mu kubaho kwiwe urakoze kugitangaza ukoze ubagendere muri muhemu yera uyu muhemu yabemeje uyu muhemu yabazanye uyu muhemu arunga ikibanza mu mitima yabo ashishikare kubahindura ashishikare kubashoboza ashishikare kubuzuza amahoro ava ku mana ashishikare kubarongora ashishikare kubarangira inzira ashishikare kubaha insinzi urakoze kubyumvise urakoze kwa amaraso yawe Yesu kwabejeje ndabisabye mu izina rya Yesu Kristo amen
kandi aho Yesu ashitse mu mufasha ruri kora keneye umukozi w'Imana mu mani kurutoke hariho rero aho Yesu ashitse nuko nibitangaza bikoreka abagwaye barakira impumyi zirahumuka ibimuga biramuguruka mwamaze gutegura none rero tugira ngo dusengere uyafise ikibazo icyari cyo cyose n'abandi bakazi bavuze ari no muwasenze yagira ati n'abatagira akazi bakaronke nabo nyene tugomba dusenga Imana Imana ishishikare gukora icyo umusozi uhagaze imbere yawe Imana irawishura ko Yesu ashitse akora ibitangaza kandi bibiri iravuga ngo uzunyambaze ku munsi w'amagogwa nzokwishura na uzompesha icyubahiro mbega uriteguye guhesha icyubahiro Imana uriteguye nawe gushima Imana uhagarare dusenga Imana umwami akugirire neza umwami ashike kugira neza aho Yesu ashitse abantu bararuhuka aho Yesu ashitse haba amahoro aho Yesu ashitse abantu baba mu mahigwe menshi ko Yesu yamaze gushika mana nyene ubushobozi bwose turagushima ingene uri imana y'igitangaza ingene watanze umwana wa Yesu Kristo w'ikinege ngo umwizera wese ntape rubi ariko ahabwe ubugingo budashira. Kandi ijambo ryawe mwami ryavuzwe kandi ryanye rihekezwa n'ibitangaza n'ibimenyetso. None rero mwami, abana barahagurutse mu kwizera kuko barakwizeye yuko uri umukiza. Awushitse Yesu, ibimugabira muguruka, indwara zirahunga, abadayimoni barahunga mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Turakankamiye ibisigo byose, indwara zose, amangetengete yose y'umugwanizi mu izina rya Yesu. Urandure, 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 ukize, ukize, ugorore, ugire operasyo mu izina rya Yesu. Ubushobozi bw'Imana nibugendagende, mwemu yera gendagende, ingabire za mwemu zikore, umuriro w'Imana wake mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Na ya misozi ihagaze imbere abasabyi bawe, turayimuje, turayimuje mu izina rya Yesu, turayimuje, mwirayimuje mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Umwana we naronka akazi, umwana wawe mwami nibigende neza. Hariya hari ibimubangamiye, hariya mu mibano, mu izina rya Yesu n'umwishure, mu izina rya Yesu n'igitangaza. Urakoze mwami kuvyumvise, tubisabye mu izina rya Yesu Kristo umukiza wacu, amen. Nuko musure mu bibanza, Yesu abahezagire, mwizere mwahariwe.